Mona Malawi nonse konse kumene mwatse kwa radio nthawi ino. Kuchokera kuma studio azinai. Ndabwiranso ndi program yapaderadera ija imene Evangelist Yankho Malizani akupitiliza kufotokoza nkhani zokhudza coronavirus network ya 5G komanso lemba la chilombo 666 kuti nkhani zimenezi zikuti bwanji mogwirizana ndi bukhulo patulika Bible. Ndiyamikire kuti inu muli pamenepo kumvera program iyi ndi chidwi komanso ndiyamikire nonse amene mumachita ndemanga komanso ufunsa mafunso pa zimene mwamva mu program imeneyi. Kumbukirani kuti mwawi udakalipo kuti mukhoza ufunsa funso kapena ndemanga. Po chaira amekamena kutumiza text message pa manambala amene ndi chule kumapeto kwa program imeneyi. Dzina langa ndi John Mulimbika koma bwanje Evangelist Yankho Malizani apitilize kubadalekeza sabata yatha ija.
Kunoti COVID-19 5G ndi lemba la chilombo kodi izi malemba amatinji. Ndeta kugira mfundo iyi. Satana waukirana Yehova lero pa dziko lapansi. Mbili, chapter 21 verse 1 akuti Satana anaukira Israeli. Ndelero nthawi ino yakumapeto Satana waukira ana a Yehova ana Mulungu pa dziko lapansi. Ndi futi waukira wasonkhezera mtundu wina wa anthu pa dziko lapansi kuti apange virus ya corona, coronavirus. Kubwera matenda COVID-19. Ndi fotokoza banji fundament kuitenga kuti malemba kufotokoza. Kumaso network ya 5G. Ukamwalinga chivumbulutso chapter 12 verse 17 amanena kuti ndipo chinjoka chinakwiya ndi nkazi nichimuka kukachita nkhondo ndi otsala ambewu ya nkazi amene asunga malamulo a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Kaolimva vesilo chivumbulutso chapter 12 verse 17 ndipo chinjoka amali Satana akuti anakwiya ndi nkazi. 1 chapter 21 verse 1 akuti Satana anaukira Israeli. Ndi Satana waukira nkazi umene uli mpingo malinga ndulos. Kumusa kuti nkazi yopaye kai akuti otsala ambewu yake. Mbewu ya nkazi yo otsala akati amene asunga malamulo a Mulungu. Israeli ndi amene Satana amaukira kuti akusunga malamulo a Mulungu apereka zinsembe mukachisi. Ndi adaka nsungizira Davide kuti awerenge anthu. Ndi futi Satana wakuya ndi anthu amasunga malamulo a Mulungu ndikhana umboni wa Yesu lero wasonkhezera kantundu kena ka anthu pa dziko lapansi kuti apange matenda a COVID-19 network ya 5G tifotokoza mwakuya zimenezi. Ndi uzindikireso mfundo iyi kuti choonadi sichimakhala choonadi chifukwa cha ganizo la wina ayi icho ndi choonadi basi. Yesu akunenetsa kuti ine ndine njira choonadi ndi moyo. Hani chapter 14 verse 6 ndi Yesu ndi Yesu basi aliyemweyo dzulu aliyemweyo lero aliyemweyonso mawa mpaka na muyaya sadza sinta. Yesu ndi Yesu choonadi ndi choonadi choonadi sichisintha. COVID-19 5G ndi lemba la chilombo kodi izi malemba amatinji. Tipemphere. Wabwino ndinu Yehova Mulungu amene muli kumwamba chifukwa mwatisunganso ife ndi thanzi kufika somola lino. Mwatipatsa chakudya, mwatiteteza ife kungozi, mwatipatsa malo okhala, mwatichiza kunthenda zosiyana-siyana. Ngakhale alipo ena koma ndi mavuto osiyana-siyana moyo uno. Koma tamandike dzina lanu chifukwa inu Mulungu wakumwamba ndinu wabwino. Tikupempha mundikhulukire ife mphulupulu zathu monga anano a Malawi kuyambira ine mtumiki ndi awo abale anga ndi alungu amakumvetsera mawu anu ndi dziko lonse la Malawi. Tufuna tisanthule mawu anu amene ndi chakudya cha moyo wathu wauzimu. Yehova tikupempha kuti ganizo linali lonse ofuna ukazi kuyeza kuposa Khristu likagwetsedwa kumvera Khristu moyo wolayili mu dzina la ine Yesu mpulumutsi wa moyo. Amen. Mene timasiyana ulendo wina. Tidasiya ndi ganizoni nakuti choonadi sichikhala choonadi chifukwa cha ganizo la wina. Icho ndi choonadi basi monga mene chilili. Ndi tinawerenga 1 chapter 21 verse 1 kuti Satana anaukira Israeli namusonkhezera Davide kuti akawerenge anthu chimene Yehova chidamuipira. Ndi timakambirana kuti lero pa dziko lapansi lino Satana waukirana Yehova. Ndi wasunkezeleka ntunduke na kantu kutapange virus. Yuchida corona. Ndi network ya mpamvu kwa basi ya 5G. Pazolinga zimene nkadinka atimama punziruwa. Tita zipezi kuchokira mbuku lopa tulika. Ndi mbali wanga ukumbukira kumayambiliro kwa utenga. Fo utenga undumozi. Kumatizi kadupira nao pangono, pangono. Kuti santweza mbili anosema siku sokala mundi mai. Tinawerenge Isaiah chapter 28 verse 10. Pamene amatulutsa kuti ndingotenga nkadinga ndi mavesiro. Kuti lamulo ndi lamulo, langizo ndi langizo, kuno pang'ono uko pang'ono. Kutsimikizira kuti tikamasanthula mawu a Mulungu, ukuyenera kutenga vesi uko pang'ono, kadinga uko pang'ono, lamulo uko pang'ono, lamulo uko pang'ono. Zonsezo zimazapanga truth kabina uchona adicha Mulungu wa kumamba. Ndi verse meri manisangala safari magwiriza naso ndi 2 Akorinto chapter 13 verse 8. 2 Akorinto chapter 13 verse 8. Pamina kuti, pakuti siti konza kantu pokana chonadi. Kuma povomeleza chonadi. Akuti pakuti siti konza kantu pokana chonadi. Kuma povomeleza chonadi. Mwa udantho zanji. Kumbukira. Yesu akuti. Ine ndine njira. Chonadi ndi mwo. Chonadi ndi Yesu. Mwa wake Yesu ndi chonadi. Ndi iweyo sunga konze kantu. Kamino sunga pangeke na kari konze pa moyo uno. Ukashika na chonadi. Kamino rukamuka na Yesu. Chifanga kari Yesu yomukane. Yesu asinta krabe Yesu. Asinti mena lili mumonga Yesu. Kumasu. Ukavomereza chonadi. Ndi mene chiri mwachivomereza. Chosanga tsanchodi ukazindikira chonadi umakhala munthu masuka. Ndi kuti tichizindikire chonadi tichimvetse. Ndimeti kutenga lemba lina, ndilemba lina, ndilemba lina. Uko pang'ono, uko pang'ono. Cholinga kuti mawu azimveka bwino. Ndi mugawo limene lapita timayangana ganizo la mwana wa chipatuko. Tinolinga mavesa ambiri sindibweleza sifonthawi sikutirola ndikudzoti kumakhapo mpo kumalemba ngati suna mvere nawo chigawo chimicha pitachi kumapita wotenga kumakhama nambala ukhoza kuimba manambala amenewo ukhoza kupatsidwaso maulalika amenewo kuti udzikhala kumamvetsera kuti Yehova Mungu wakumwamba achite nawo mwachidwi. Ndi tinapeza kuti mwana wachipatuko akubwera bwanji. Yesu adatichenjeza kuti yang'anirani mwina sasocheretseni Matei 24 verse 4. Ndi tinapitanso kwa Tesalonika kumene Paulo akulangiza anthu kunena kuti wina asakunyengeni kuti tsiku la Yesu Kristo silifika koma ayambeke wonekera mwana wachipatuko munthu osaluzika. Nditi masanthu kuti mwana wachipatuko ndutiyo munthu osaluzika ndutiyo ndidapeza kunoti ndi Satana. Tinolinga mavesa ambiri ndipo nzosabisika. Ndindimeti madzema pa 1 Peter chapter 21 verse 1 kunena kuti mwana wachipatuko atokira kumwamba adayamba kusaga saka ntundu wa anthu pa dziko la pansi. Adaenda mwadamu ndi Hafa, nafika mwakahini, nakafika kwa Nimrod, mpaka na kwa David, kumusonkhezera kuti awerenge anthu. Leroso, Satana kupanga chimodzi-modzi. Ndi mʼbale wanga, tukambirana, COVID-19, 5G, ndi lemba la chilombo. Ndi kumbukira, Genesis chapter 11, kambira verse 1 mpaka na 9. Kumetina pesa kuti nzinda wa Babeli kumene udayambira. Ndipo moti Babulo akudanthoza chisokonekero. Ndi Babulo ameneyo sadathele pompoi. Tikamapita mbuku la Daniel chapter 2. Muli nkhani yopatsa chidwi kwa basi. Mu Daniel chapter 2 muli loto la mfumu Nebukadinezara. Adalota loto mfumu Nebukadinezara ndipo mzimu wake udafutika mu mtima. Komaso tulo take tidamu mwazikira ifacha loto limeneli. Ndipo mfumu idauza munthu kuti akaitane alembi, openduza, aula ndi akasidi. Kuti amulile mfumu maloto ake. Ndipo anthu onse adalowa anzeruwo naima pamaso pa mfumu. Kuti akaiuze mfumu loto lake ndi kumasulira kwake. Idali nkhani yosautsa. Amfumu aota loto usiku. Ndi avutika mu mtima fa loto lachokera. Ndakuitana anzeru amufumu wawo. Na uza anziru ukuti, auze amfumu loto maloto usiku kumaso kumasulira kwake. Ndipa verse 11, Daniel chapter 2, yoto welenge chapter jose, yesu nunga chapter jose, 14, tiwe welenge chapter jumechi, mukantaga menu mungu kumambati patsa pawele sipano. Pa verse 11, anthu anzeru adayiyankha mfumu nungambira verse 10 pali mawu awa akuti akasidi anayankha pamaso pa mfumu nati palibe munthu pa dziko lapansi wokhoza kulula mlandu wa mfumu chifukwa chake palibe mfumu mkulu kapena wolamulira wofunsira chinthu chotere kwa mlembi kapena wopenduza kapena akasidi aliwonse. Pamene mfumu Nebukadinezara adawawuza anzeru amu babulo kuti amuze loto lake komanso kumasulira kwake okha adafika poyankha kuti palibe munthu mfumu kapena wanzeru ina aliyense amene adayamba wafunsirako kwa anthu ake kuti awawuze loto kapena kumasulira chimenechi chidawasokoneza anzeru amu babulo. Ndi mpamene amayankha kuti zimene za mfumu nzosatheka. Pa verse 11 pali mawu awo. Pakuti chinthu achifuna mfumu nchapatali. Ndipo palibe wina wokhoza kuchulula pamaso pa mfumu. Koma milungu imene kwawo sikuli pamodzi ndi anthu.
Haleluya.
Chimene tifatenge muganizo ili mugwiza ndi phunziro COVID-19. 5G ndi lemba la chirombo. Situla mu details akuya kwambiri aloto limene lili. Koma mfundo yoyamba ndio nena kuti anthu aonika anzeru wa dziko lapansi amene mfumu imadalira adakanika kuiuza mfumu chobisikacho. Lero dziko lapansi mukaliyang'ana anthu ama degree yao ma professor ma doctors akukanika kufotokoza zomveka bwino zokhuza COVID-19 zokhuza 5G zambizi kumakambidwa molambala zine zosamveka bwino anthu akusowa pogwira. Mene lockdown kapena kuti kutseka kwa maiko kwa chitika. Ngakhale kwathu kuno ku Malawi sisida chitike. Koma zopya zikuchitika. Mupeza kuti maiko akulu-akulu andrama zawo anthu otchuka aliyese anabisala-bisala nyumba zake. Azibusa nda azibusa. Ma president. Kodi suyu wina waku UK adagwidwa nako ka COVID. Mukhoza kuona kuti anzero dziko lapansi nzeru zawathera. Anthu okhala pa dziko lapansi tarefuka kusowa pogwira kusowa chochita. Ndi okha anzeru dziko lapansiwa adafika poyeuza mfumu kunena kuti yayi komatu mwina kapena milungu imene kwawo sikuli pamodzi ndi anthu. Ndifuna pamene popo. Pamene chinthu chichida wakanika anthuwa. Pamenepo mpamene kudaonekera Daniel kanyamata kachiyuda kuchokera ku dziko la Israel. Chifodi munyengo imene mfumu imauta loto limeneli mkuti ana a Israel ali ku ukapolo ku Babulo. Ndi mmodzi wa nzeru zakuya amada pezika no kumeneko ndi Daniel amali neneli. Pamene anthu awadalephera kuuza mfumu chinthu ichi mpamene Daniel adazaonekera tsopano. Chifukwa mfumu adafika pofikira nanena kuti nonse openduza kasidi nonse a nzeru nonse amu Babulo ndikuphani ndi nyumba zanu zomwe. Ndiye mfumu adapereka lamulo. Ndiye lidalengezedwa lamulo kuti anzeru osakwena kuphedwa mu Babulo kuphatikizapo anzeru uchokera ku Israel akapolo Daniel ndazinzake. Ndipo verse 17 pali mawu awa. Pamenepo Daniel anapita ku nyumba kwake nadziwisa anzake Hanania, Misaeli nda Azariya chinthuchi kuti apempheze chifundo kwa Mulungu wakumwamba pa chinsisi ichi kuti Daniel ndi anzake asaonongeke pamodzi ndi eni nzeru ena akubabulo. Munthu osazikonda Daniel. Ndana demva nkhani kuti amfumu apeka lamulo lokuti anzeru saphedwe sadakhale chi. Adakauza okhulupirira anzake. Nagwirizana kuti apemphere apempheza chifundo kwa Mulungu kumwamba ine ndikudabwa ndi dziko la Malawi lero. Pamene dziko lagwedezeka ndi COVID-19 ndi mavuto ena wosiyana siyana ndikudabwa. Ndiya tumika nzanga ukhulupira nzanga. Amina kuthawa nalika kusonkhana pamodzi kuti tane pa dzina la Mulungu wamwamba. Ine ndimayembekezera kunena kuti anzathu amali kutsogolo amaophungu usiyana siyana mwina aitanisa chinsonkhano kumene ku stadium chinsonkhano kuti ndikapemphereni kumene kuti kapemphere kumaindithu kumandale. Ndima kampeni apanga pakati apa apanga makampeni apanga anthu kumadzadza kumopempherai. Kuma Daniel adakauza zinzake. ngati mbale wangu kumapemphera nyumba yako moona ntima muita ni sokhupira zako ni mupemphera ambuya kudalitsa ndipo sopitirize chimenechi koma Daniel adafuna kuti ngakhale sosakhulupirira mu Bible apulumutsidwe nawo chifukwa adadzota kapanda kupemphera kwa Mulungu wakumwamba nawo sonongeka mbale wangu COVID-19 uyu ndi zona ndi matenda walipo ine kumayambirana ni somozonga za masewera kufikira ntando thengo choko kwa mbalango South Africa kuti mbale uno agwira ndi COVID-19 ndipo mpaka adamwalira mpamene ndamva pain una kuti panopo zinthuzi ndi zeni nditi kapandaso kusamala anthu okhulupirira ambiso tikhoza kuti ndichime dani apada pangu alakira na okhulupirira anzake kuti tipemphere tisaonongeke pamodzi sondosa khulupirira mbabulo asaonongeke mkofunika kupemphera kuti matenda COVID-19 ngakhanthu osakhulupirira mea sonongeke kufikira atamudziwa Yesu Kristu. Haleluya. Ndi Daniel atakauza zinzake ma adapemphera kwa Mulungu wakumwamba ndi Mulungu adavumbulutsira chinsisi chonse dziko lapansi meli kupita kumapeto. Palibe chimene chitachitike ku dziko lapansi chimene Mulungu wakumwamba samba wachi ulula kwa kapolo wake aneneri. Ndi Daniel tsopano adakonzeka namuza mkulu wa nyumba ya kwa mfumu dzina lake Arioki. Verse 24. Poteo Daniel analowa kwa Arioki amene mfumu idamuyika aononge eni nzeru wa ku Babulo. Anamuka natero naye, usaononga eni nzeru wa ku Babulo, undilowetse kwa mfumu ndipo ndidzaululira mfumu kumasulira ako. Haleluya. Bale wanga Mulungu akumwamba alipo. Chubisika chimene mfumu idalota totake ndikumwazika ntimake nuvutika Mulungu adakachulula kwa kapolo wake Daniel. Kuduma dziwa kuti ngakhale zochitika zinachitika pa September 11, 2001 ku America kukwa kwa World Trade Center palibu kuna lochedwa Great Controversy ukawelenge limene munthu ina adalemba dzina lake Ellen. Adachita kufuru kuzoti naona nyumba zo sanjikizana ziku yaka moto. Moto wako kanika kutimitsa. Ndipo chinchu chita chitikadi. Buku da mbido kari kari zaka zanutsa zingapo. Kumazidashi is numu 2001. Ulipeze buku mbe mba wanga Great Controversy. Ukawelengi. Ngakezi uchitika panu iza COVID-19 uka nikubuku mbe nilo. Uka zimva mokutala buinu. Sindu kwenye nga zabuku mbe manuko kupatsa chabe chitsanzu kutu ukawelengi. Kuzona kuti Mulungu akumwamba sazapanga kanthu pa dziko lapansi osakaulwa kwa aneneri yake aneneri. Ndadamula Daniel chochitika cha mfumu. Ndendikuwelenga nawe verse 28. Daniel wakalowa maso pa mfumu. Atalowa kwamba kwa oza mfumu ndadamba ndi mawawa Daniel. Koma kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsisi. Iye ndiye wadziwisa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitika masiku otsiriza. Loto lanu ndi masomphenya a mtima mwanu pamaso panu pakama panu ndi awa. Haleluya. Kodi alimva vesi limbali wanga verse 28 Daniel chapter 2. Koma kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsisi. Haleluya. Mbali wanga COVID-19 anthanga bise angatani osafuna kunena chilungamo cha COVID-19 kuti izi tinapanga moteremu kavirasi tinapanga moteremu ngakhale anthanga bise chutani 5G ngakhale netu kingakumesudwe motani koma dziwa mbali wanga kuli Mulungu kumwamba kuvumbulutsa zinsisi. Moyo wakonso ungende mozemba chotani unganene miseche motani unganyotsera zako motani koma kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsisi. Ndi Daniel adatsimikizira mfumu kunena kuti iyeyo Mulungu wakuvumbulutsa zinsisi wakudziwisa ninuyo a mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitika masiku otsiriza. Masiku otsiriza ndano ametu kala ifeo. Kudziwa bwanji mulalikira masiku otsiriza. Usadandaule mbalo wanga Hebrew chapter 1 verse 1 palimawo kuti kale Mulungu adalankhula ndi makolo atulodzera mwa aneneri koma pakuthapaki pa masiku ano Mulungu ankhwa anafodzera mwa mwana wake masiku otsiriza. Ngakhaluso zimwera mwa Timoteyo adalankhula za masiku otsiriza kuti masiku otsiriza anthu adzakhala ozikonda adzakhosa konda abwino adzakhokonda ndalama wokha ndi maonekedwe achipembedzo mphamvu yakadayikana masiku ake ndano mungadalili masiku anowa chomwechonso masiku akumapeto. Anthu adali kudya, adali kumwa, adali kuledzera, kukwatira ndi kukwatiwa. Liruga ngana dzikula pansi dzikula malauka maenda miseu madzulo kupeza mabala pena paliposa anthu angoledzera mwandu kumatsitsidwa so mitengo chifukwa chani mungadali nthawi ya Noa chomwe chisoma siku akumapeto ndi Daniel adauza mfumu kuti Mulungu akuuzani chimechiza chitika masiku otsiriza ndimafuna nditere nawe mbali wanga kuti masiku otsiriza meti kukhala ano ukafuna kudziwa zimezi kuchitika ndi zimezi kubera kutsogoloko werenga buku la Daniel ndi buku la chivumbulutso. Mabuku amene wa atumika nzanga azibusa mudzawelengera anthu makachisi. Shehe mudzawelengera anthu buku limeneli machalichi. Ansembe mudzawelengera anthu mabuku amene wa machalichi. Osa mabisira anthu uyu pakuti ichi ndiye chilungamo cha Mulungu kuti Mulungu adavumbulutsa zimeza chitike masiku akumapeto masiku otsiriza masiku ake ano. Komaso mbali wanga ngatube Bible kagule udzizwelengera weka. Chifo masiku ano Mungu adavumbulutsa chitika masiku otsiriza. Ndeti kati kutsatira zimenezi pangono, pangono, pangono. Tione kuti ngati Mulungu adapereka kuti no za masiku otsiriza kuchokera mu loto la mfumu Nebukadinezara. Ndi COVID-19 akupezeka masiku otsiriza. 5G akupezeka masiku anotsiriza. Kodi kupyolera mu loto la mfumu Nebukadinezara. Tikuza kupeza mozo kuza 5G ndi COVID-19. Mulungu ngosangalatsa kobasi. Zili ngati munthu unali ku dimba magwira ntchito. Kapena mekanika anali bizo kugwira ntchito zake. Ndidzuwa la mumenya kobasi. Ndango kumana ndi wina wake. Angompasa kathuba kozizira kabwino, kozizira kabwino. Akangoma kathuba ako kamachita kuendelera muthupi loseli mpakana muzikhadabo munthu nkumapeza ntendere. Mulungu so ndimene alili. Ndifa ndisanthule zimenezi. Langizo lochepa chabe kwa tsogolera chipembedzo. Amene makhala kutsogolo kala olangiza president pa nkhani za chipembedzo. Mukwerenga pa verse 22 Daniel chapter 2. Muve langizo labwino. Akuti iye avumbulutsa zinthu zakuya ndi zinsisi. Adziwa zokhala mu mdima ndi kuunika kumakhala kwa iye. Atsogolera chipembedzo. Amene makhala ndi mpato kumanda atsogolera dziko na makhala mabungo osiyana siyana. Muzotsimikizira atsogolera dziko kuti kunja kuno kuli Mulungu. Amavumbulutsa zinsisi. Amadziwa zokhala mu mdima. Anthu tikamapanga maplani oyipa kumpangira wina kumapangira zinzathu. Aliko Mulungu. Ndi zimene zikumawuza atsogolera dziko. Chinsisi cha COVID-19. Ndi 5G ndi mavuto onse ali pa dziko lapansi. Yehova akhoza kulula. Chifali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Nanga nkokoma mbale wanga kusanthula malemba. Uthenga twabwino uwu wa mfumu akumwamba. Muloto la mfumu Nebukadinezara. Ndi mafuna nsolenge fano lonsepo. Koma mune facha iwa maulibe Bible ndi ngwerenga pochepa. Ndi kwerenga Kembira vested one. Inu mfumu, munapenya ndi kuona fano la likuvu. Uyu ndi Daniel tsopano akuza mfumu. Zaloto la ulija. Afuma kapotiropo. Kanyamata ka Daniel kakufotokoza. Katsatsidwa ndi mzimu woyera Mulungu akapatsa china chilichonse. Ndi kakufotokoza kuti inu mfumu, munapenya ndi kuona fano la likuvu. Fano li, linali la likuvu. Ndi kunyezimira kwake, kunaposa. Linali kuima, popenya ndi inu. Ndimone kidu wake, anali opsa. Fano ilitsono, mutu wake, unali wagolidi. Wabwino. Chifua chake, ndima chake, za silifa. Mimba yake, ndichuno chake, za nkua. Miendu yake, ndi chitsulo. Mapazi yake, mwina chitsulo, mwina dongo. Munali chipenyele, kufikira mwala, unasemedwa popanda manja. Umene unagunda fanoli ndipa mapazi ake ukala chitsulo ndi dongo. Nuwa pwanya. Pamenepo chitsulo, dongo, mkuwa, silver ndi golidi zinapeleka pamodzi ni zinasanduka ngati Mungu wa pamadwale amalimwe. Ndi mphepo inaziuluza osapezeka nsomalo ake. Ndi mwala unagunda fano unasanduka phira likulu nudzadza dziko lonse lapansi. Ili ndiloto Kumasuli ya kwake tsono tikufotokozirani mfumu. Haleluya. Daniel adafotokozira mfumu lotola chimodzi menda welengera kanyamata ka Daniel kamafotokozira mfumu lotola ndeni ngofotokoza machidwe lotola akutoto nela litali lonyezimira kumasu lopya linai machindunji kupenya nifumu nebwaniza akuti for finally mudwa gonalo agolidi chifua ndi manjake za silver mimba ndi chuno chake nkuwa miendo yake chitsulo kumano kumapazi chitsulo ndi dongo ndakuti mfumu iko yekuyangana bwino bwino inadzaona mwalo kukuchokera mwamba kugwa mwalo kuchokera mwamba ndi kuzaphanya mapazi a fanoli kena kufanola tatu pomwepo kuma mwalao udamba kukula ndikudzadza dziko lonse lapansi ndeni sinduke maganizo anga tamva chimene malemba akunena tsopano verse 37 kumasulira kwake notsopano akuti inu mfumu ndinu mfumu ya mafumu pakuti Mulungu wakumwamba anakupatsani ufumu ndi mphamvu yaikulu ndi ulemu ndipo paliponse pokhala ana anthu iye anapereka nyama zakuthengo ndi mbalame zamlengalenga mdzanja lanu nakuchititsani ufumu pa izi zonse inu ndinu mutuwo wa golide ndi pambuyo pa inu padzauka ufumu wina wochepa ndi wanu ndi ufumu wina wachitatu wankuwa wakuchita ufumu pa dziko lonse lapansi ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo popeza chitsulo chiphwanya ndi kufoketsa zonse ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi udzaphwanya ndi kuswa ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zake mwina dongo laumba mwina chitsulo ufumuwo udzakhala wogawanika koma umomwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo popeza mudaona chitsulo chosanganizika ndi dongo ndi zala za mapazi mwina chitsulo ndi mwina dongo momwemo ufumuwo mwina wolimba mwina wogamphuka ndi umo mudaonera chitsulo chosanganizika ndi dongo iwo adzadzisokoneza ndi ana anthu wamba koma sadzaphatikizana munga umo chitsulo sichimangasanganizikana ndi dongo ndipo masiku amafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzonongeka ndi kunthawi zonse ndi ulamuliro wake sudzasidwa mtundu wina wa anthu koma udzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse nudzakhala chikhalire. Haleluya.
Nthawi ndi yomwe kumachira njiru koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvesa radio ndi chidwi kumbukirani kuti muli ndi mawu woti mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kuposa mafunso pochaya lamya pa 0935614147 0992564147 kapena 0881769323 0881769323 tifuse mafunso kuti kodi lemba la chirombo ndi chani kapena simumvesesa ndipati Evangelist Yankho Malizani ndokonzeka kukuyankhani kumbukirani kuti manambala amene ndachulaja ali pa WhatsApp mukhoza kuchita mwayi kulankhula nawo pa WhatsApp kapena kuchaya lamya kapena kutumiza text message kumene akuyankheni. Dzina langa ndi John Mulimbika kuchokera kuma studio a Zinai Corporation. Kumbukirani kuti programu iyi kupezaniso ndi sabata ya mawa pompano pa wayilesi yanu yapamwamba. Pitirizani kumvera ma programu otsatirawa ndapita.
For the children will be glad.
Yeah, I wanna go there,
over there,
over there,
over there,
over there,
over there,
there, there,
over there,
over there,
over there,
Lord,
over there,
I wanna go there,
over there,
when he calls,
when he calls my number,
I wanna be there,
over there,
when he calls,
when he calls my name.
Good Lord, I pray for the number. Well, then I know,
then I know
he'll
welcome me there.
Oh, children wonder,
over there,
he won't take just too long.
Over there,
oh Lord,
over there,
just too